Umama kufuneka atye ukutya okulungileyo xa ekhulelwe. Loo nto ibalulekile kumama nasemntwaneni. Naxa engakazalwa umntwana, umzimba wakhe wakhiwa kukutya okutyiwa ngumama wakhe. Yaye xa umama womntwana esitya ukutya okulungileyo xa ekhulelwe, oku kwenza ukuba umama abe nempilo entle ade abeleke. Ukutya izinto ezilungileyo xa umama ekhulelwe kwenza ukuba umama abuyele emzimbeni nasempilweni msinyane emva kokubeleka. Xa umama encancisa, kubalulekile ukuba atye ukutya okulungileyo okuya egazini kuba ubisi lwakhe lwebele luvela koku kutya akutyayo. Xa umama esitya ukutya okuncinci okanye xa ukutya akutyayo kungayi egazini okanye kungenampilo kakuhle, umntwana akakhuli kakuhle esibelekweni sikanina. Oku kubizwa ngokuba kukungondleki, i-malnutrition. Kungenza umama nomntwana wakhe bagule. Xa umama engondlekanga kakuhle akabi namandla. Angahle agule abe nezifo ezinokosulela nomntwana wakhe. Ukutya kakhulu xa ukhulelwe nako akulunganga kumama nosana lwakhe. Okukunjalo ingakumbi xa esitya ukutya okuninzi okungalunganga, njengokutya okuqhotswe ngamafutha amaninzi, nee-sweets, iilekese, neziselo ezineswekile eninzi. Yinto evamileyo ukuba umdlezana atyebe xa esakhulelwe. Kodwa xa esitya kakhulu izinto ezingalunganga, angatyeba ngendlela egqithisileyo. Oomama abatyebe kakhulu xa bekhulelwe bangaba nezifo ezixakayo njengesifo seswekile ne-high-high, i-high blood pressure. Ngamanye amaxesha ukutyeba kakhulu kwenza kube nzima ukuzibelekela, kufuneke ukuba umama ahlinzwe, abeleke ngomthungo. Xa umama okhuleleyo etyebe gqitha, kuba nzima ukuba umntwana wakhe akhule kakuhle abe nempilo. Umntwana angazalwa phambi kwexesha okanye angazalwa engephilanga kakuhle. Loo nto yenzele umama wakhe ubunzima ekumkhuliseni kakuhle. Ukuba ngumama yenye yezinto ezibaluleke kakhulu emhlabeni apha. Kwakusekude ukuba umntana azalwe, unina unamandla okuqinisekisa ukuba usapho lwakhe lusempilweni entle. Ngoku ke make sithethe ngokutya okungakuncedayo ukhusele impilo yakho neyefemeli yosapho lwakho.